umuririmbyi wa gospel aririmba ari na Hazimana amugeranije n'indaye
abantu b'indaye usanga guma twenga umwanya wose amasurire kugira ngo ahe akeye abantu urumva donc ahe akeye abantu so niwe usanga guma twenga umwanya wose guma twenga rero nagerageje kurondera icyo kintu kiguma kigira ivyo bintu nagiye gusanga ari indaye
kuba prince mushindi
donc umwanya wose n'umuntu akunda kuguma twenga je nanje ibintu byo kuguma umuntu ari karatwenga kwese siguyanje
Kujimwe siwa kuzwa Project Z, Project ya Matega, msa kuri BTV ni Friday, saa tatu nusu z'ijoro. Kwa gata tatu mtazo mgatondo no kwa mungu ni saa kumi nimwe. Right now uko mwibona, mwibuke yuko COVID la chava ndanya niyo mambu. Mwane izi story ugea, nituka nduzanye. Anandi kumwena Master, Little Bro.
Salama, Freshi.
Umura peri. Umuraperi harukuntu umuntu azatanga umwidodoro muzima
Master Godzilla call me Dowina ndinga John Cena suburundi gusa ni kontina rap is having a fabulous the Kishan boy FABELOVE yeyo ni Fabulove Master we muri kumwe nga yeah Kishan boy muko benshi bamenyere yeah
okay. First kugira tugaruke kidogo uvuze ati ni Fabulove Master the story ya Master the ball inspiration kugira koni yo project ya nyuma kora zini mission ni project date out ya gusima ama project gusima kimigambi tadukanye kugira ushobore kuyumvira yo projet ya Master byakuje mu gute
icyame na mbere kwanza batahure yuko jewe kugira ni yite Master si kintu caje ngo donc ngo ni kintu nitiriye no ishame na mbere novuga nuko jewe sanswe nigisha ni ibintu vya hip hop harya rero ari kintu benshi badatahura cyane batazi donc je nagiye gutangura hip hop nagiye gutangura kuririmba indirimbo ziwanje en 2012 mbaga kuva muri 2008 yaraciye 4 ans sanswe nigisha ibintu vya hip hop so gushika nuno munota ndabikora bazoze muri association yitwa Kajeta n'ahandi hari abafiti benshi je ngerageza kwigisha hanyuma bamwe bamwe akunda kumbaza ati mbe wigisha gute nibaza ko nibaronka nimwaronka hantu hazoba hari tableau noir imwe imwe nzobibereka kugira ngo bamwe bamwe bazi barabona du secret duke yeah
none muri ya master nyene muri master hanyuma ama mazina y'abantu yabaririmbye yabarapere batandukanye none warabasabye uze ubigishe wabaneguye hanini kugira ushobore kubanegura kuko uvuze uze kuri mu master urafise abanyeshuri bawe sivyo mugabo muri mubo wo wavuzemwo sinzi ko haramwo abanyeshuri bawe bo barimwo babibiga exactly wariko umuhamagaro wawe nyamukuru wari umuhamagaro nyabaki na cyane cyane kuri bajya abantu twagiye turumva muri rya ndirimbo
bon umuhamagaro wanje hajya muri rya ndirimbo icyambe na mbere nako ndagerageza kugira ngo nabo bashore kwipima bumviriza aho bumenyi bwabo bugera kuko hajya umumasa arakwereka ivyiwe hanyuma nawe ukagerageza kwipima ukagerageza kumbureko no mu myaka iza ushobora kuzobishobora mugabo ni waguma uri kurabishira kintu ze umwete so rero jewe ikintu nyamukuru no vuga kwari kugira ngo abandi barapere bipime abo savuga ko akora imidiho ya hip hop bashoye kwipima hanyuma kandi ikindi yindi ntumbero yari yo kuvyura abenshi bamaze guhungira mu yindi midiho canke benshi basinziriye donc kugira ngo bakore kandi hip hop ishobore kuja muri circulation cyane nkuko mwari musigaye mubona umenga irasinziriye ikugwa n'umuntu umwe donc ukumva umenga hip hop ntiriki iravibra cyane so rero kubwi ivyo nico gituma nabikoze hanyuma muri bajya naririmbye bajya na disinze nibaza ko ntawe ndigisha ntawe ndigisha mugabo hariho bamwe bagerageje kunyegera ngira ngo ndabigisha ariko nuko batabandanije baza kumbure ko uno munsi nawo abari abantu bakazi baba basohora rap zitinyitse kuko muri bamwe barasohoka hanze n'igihugu mugabo bagaruka ugasanga nta kintu na kimwe nta novuga nta kwa kwemegwa cyangwa nta kwemeza idrapo ry'u Burundi hanze y'igihugu bibayemo so gacu usanga rero umenga baguma dusuzugura bamwe bamwe akarungikana ama challenge mu bindi bihugu ugasanga bo bari bazi ko bakoze ikintu cyiza mu basanga bariko barasuzuguza no Burundi turashaka rero ya hip hop ikomeye ikaze itinyitse nkuko iyi master novugira kirabikora benshi bako barama feedback babo hanze ya novo akari ndirimba igeze kure cyane gose
wavuze ati ngo ntabe ngo umuntu umwe wenyene ariko arakora ngabandi bagiye mu hindi midiyo umwe ninde
umwe ni Fabilove Fabilove niwe novuga yuko yagerageje kugoma muri hip hop abandi bose baragiye barayikita abandi nabo bakihatangwa akora akora hip ntuze rap bagakora kuko hari itandukaniro rya rap hamwe na hip hop so rero urasanga bari ko bararapa mu gabakarapa mu yindi midiyo hariho nababivanga vanga ashyamo maraga ibiki nibiki ugasanga vyukuri nta kintu cya hip hop bako barakora wa mudiho nyene abantu bari bakeneye kuva kera uribukangira ba 4 years bakirimba mambo ya mambo ukazana za wana vesi zikiririmba za serious niggas zikiririmba kera wakari power
one city one family
yeah kiye gihe uribuka yuko barakora umudeho wa hip hop bagakora hip hop nyene donc ugasanga iyo rero iyo hip hop ako barayikora abantu bakundi iyo hip hop nyene mugaho kuri no munota hari abahungira hari abagahungira hari yango donc baba ndi bitango ba ngiyo biri
ugusanga bakubakura ku yandi mabiti ngo yo gutamba yo kugira gute mugabuza gusanga batako baraharanira wa mudiyo wa hip hop so rero ugiye kuraba muri make uza gusanga Fabilove ni wari muri uwo mudiho neza neza ni wawuhagaze muri abo bose no wanaravuze
okay nega Fab indirimbo irasohotse a part feedback ati ikintu nikizima ni ubona indirimbo muri rusange haba kuri wewe ko iyo umuntu akoze ikintu kizima umuntu vy'imizishi travye kwisinzima hari apa yuko indirimbo ishobora kongereza abafana niki hari nakunga uko indirimbo umuntu ayisohora hariho ubujya asohora mu yereka arasohora indirimbo urasohoye ikintu kizima polo mama ko kiravugwa kirasirikira ubona feedback imeze gute ubona ufise intege zo kubandanya cyangwa ni kwa kundi nyene muracitangira nyene umuziki nyene
bon icyo navuga muziki w'u Burundi ni bon urameze neza yuko wifashemo neza urakubesha umugabo aho bigeze navuga yuko hari akarusho umugabo ntibishimishije so tugiye kuraba feedback y'ino ndirimbo navuga yuko ntaragera neza uko nigisohoka deja indirimbo imaze isomeye nimwe imaze isomeye nimwe kandi ishimiye n'abantu bose banyereka yuko hari indirimbo ikaze haba mu comment haba n'ama views uko niri kiragira kiraduza novuga yuko indirimbo tuyifitiye project nkuko twari dufitiye n'izindi zose nanye tuyifite muzehe project kugira ngo ibi dukora hanyuma twongere tubikamishe rero navuga yuko muri make feedback ni haracyaza za zindi zo kugushimira sawa oke ubwabo izindi hari izindi nibaza yuko vuba twiteze yuko zishobora gutegereza kuza
avuga yuko usohora indirimbo ujya muri studio ni vyahe vyigwa ubanza gukora ubanza gutegekanya iyo uvuze uti polo mama ngomba nilanse muri projet runaka
cyambere na mbere kwanza mbanza gutegekanya kuma indirimbo zosohoka igasohokera muri terrain neza icyo ni cyambere hanyuma ikindi cya kabiri no gutegura kwanza ati mbe inyuma y'iyo ndirimbo hazacakurikira iki bya bindi ndiko ndakubwira byo gukamisha akanote byo besha novuga gute donc byo gupushinga kandi ibikorwa byanjye cyane gose ko simba nifuza yuko indirimbo nayisohoye no munsi imwe mu kwezi gukurikira yuko iyindi nzosohora izongubiza hahandi nyine banifuza yuko yiza yose ibifise ahandi hantu kwishinga gushika so ni vya nini remba ndiko ndategura nka planifya kugira ngo indirimbo yose ije ibifise ahandi hantu ingeza kuruta
ubona vyoroha terrain wowe wavuze yuko kuva bumbi numunani uri kuri uri master uri kurigisha abatandukanye sivyo turagiye mu 2012 uri nje studio sivyo terrain ubona terrain uri ko urakoreramwo exactly nka wewe umaze imyaka irenga 10 uri ko urapambanira uno muziki ndaye kuvuje n'ubuno urafise na novote n'ubu urumva kandi igezweho iri trending ayo numureka ari kare urumva so wewe terrain ubona terrain uri mwo ni terrain imeze gute ku buryo wamana zango gazo kwama uri kuratanga ibintu bishasha
icyo navuga kuri terrain nticyoroshye ko nakubwiye yuko abariko baritangira uno mudiho ahanini ni jewe mugabo nanje ivyo sindavyicuza ko kubera ko ndavuga ati ni vyiza yuko hazobaho umuntu mu leader donc un jour bazovuga ati nakari yagerageje gupambanira ino hip hop yagerageje kugwana malgré ibibazo byose tugenda turahura navyo usanga bakubwira uko baguca intege bagira gute oh kandi uza gusanga baguca intege ari mu mice yose araba promoter araba DJs araba ki n'abarimbyi bagenzawe usanga guma kugira ati ko rundi mudiho kugira ngo tu bibandanye bishininga bien sana ngo yindi midiho gira nyaruka ngo gushika kure meje we nkaguma ndiko ndapambana nibi urumva yuko si urugamba goroshye ariko ndiko ndaraba ndabona yuko abafana benshi baramaze kumenyera Fabulous wumvise hip hop directement urabona Fabulous kuko ni jengerageza kuguma ndiko ndabigwana mu kanda yuko bitegerezwa gushika hano heza ndafise n'indoto yuko n'amahigano tutari twemerewe yuko uno mwaka wa 2020 cyangwa umwaka ukurikira tutegerezwa kuzoba tuyarimo kandi tutegerezwa kuzoba tuyatsindira
okay ntacho ni mubandanye batanti tubakona problem ndam tapita ku televizio na hari kibazo nega mama ari ngora nene none uciye kuri televizio kubera iki ndabica kandi waci ndagushiramwo hama rero kamaro ga Fabi uravuze yuko abafana abashabiki baguma bahereza umufana uramuha ikintu kizima hari amajama mukunda kuvuga yuko ngo umufana ari umubosi iryo jambo nawe uzurikoresha
ndagiyemera cyane gose umufana ni umubosi kuko niwe waguhemba
okay ni vya bintu maybe kuko namutuyaga n'abandi barinzi batandukanye ukavuga wo umuziki wo mu Burundi meze uko nuko ni cyahe cyizere umaze kuronka ugihawe kikivuye ku mufana ku buryo ubona yuko hamwe cokomerwa maybe usanga kiri neglige wasanga umuntu na gaciro ukarina gihereza ngabo usanga ari ikintu gikomeye ku buryo umuntu agikomeje umu abantu botahura neza yuko umufana ari umubosi
ishyamba na mbere umufana n'umubosi nibyo turavyemera kuko batanga inoti uraririmba hanyuma kugira ngo ubandanye umuziki wawe cyangwa ivyo ukora ibikorwa byawe kuba waronse kajya kanoti rero ni ka kandi abafana cyangwa ama companies aguha kuko aya ma companies n'ibiki byose bijya muri urwo rutonde rw'abafana kuko babashimye ibikorwa byawe bagaca baguha so rero novuga yuko jewe ikintu novuga yuko bokora ni ivyo nyene bakora mugaba gusa no kongerereza gatege kugira ngo muri ninzi y'umurundi ashobore kubaho neza kuruta kuko je simbaye nka babandi ngo tubayeho nabi no tubitunze nyine uko bishoboka ariko mugabo turakeneye kurusha ngaha so ariko rero ivyo byose bizovana n'ibikorwa byacu kuko je nibaza yuko kuba aya ma companies ataratwegera cyangwa iki harimo nuko twebwe tutarakora cyane ngo tubemeze reka rero dukore dushikane drapo kure ry'u Burundi je nibaza yuko vema bitegerezwa kuzogenda neza cyane rwose
umva idrapo none gafabi uvuze yuko twokora cyane ngo dushikane idrapo mbari ubona aha mu Burundi dabor ubona umuziki wavuze yuko ari cyane cyane muri papa avuze yuko urakora ari kuri wenyine ubona kugira dushike mbari umva uvuze ati drapo ry'u Burundi turishikane kure nuko dabor mu gihugu tuba twamaze kwanza gukwigwa kuko ntiwogera kure udashyigikiwe kwanza indani ese urabona exactly yuko ko numva uri wenyene uri kurakora hip hop eh est ce urumva yuko kweli pula mumva ko kuja gushika kure gushitsa ikorana yuko territoire national yoba yamaze gufatwa fan base ona yuko mu Burundi kweli kure muziki ndundi mukora urabana yuko amaze gukwira ku buryo umuntu yosohoka
mu Burundi vraiment yaza ko fan base yahera kwiye ye kugusohoka harageze kuri je wariko ku Rwanda go wanje ndiko nivuga ku Rwanda go wanje uko nta bundi buhinga barindiriye kuri Fabilove nta kindi kintu barindiriye kiretse ama creativity yandi ariko ari ubuhinga nari nagerageje kubyerekana kandi nagerageza kubyerekana rero igisigaye no kuja kuvyereka bo hanze je wo kubganje no vuga yuko nta ntara nime je ntarashikamo nta ntara nime Fabilove ada kunze yo ndamaze kujya za makamba ndamaze kujya za karuzi ndamaze kujya za bubanza za gitega za ngoze hose ndamaze gushikayo rero muri aho hose narabonye yuko igisigaye ahago no gusohora ibikogwa rero muri uko gusohora ibikogwa nizo vyibire tuko turakora ni ibinyene tuko turakora kubera ko iyi ndirimbo misanzo ni challenge ni ndirimbo ya Eminem ko ndahubwira maso ni ndirimbo ya Eminem yitwa Gozira so rero mu banyafrika nta muntu numwe yari byagerageze kujyana na flow ya Eminem mu banyafrika mbaye umuntu wa mbere so rero muri icyo gihe namaswa nsumira na link z'indirimbo zanje biramaze kumushikira so rero bisigura yuko barakeneye kumenya abarundi nabo icyo bari kandi muri ntuze muri ntuze hip hop yacu so rero uzobibona wese ndavye na feedback aho ziko zirava ziva mu mihingo yose rero no kwa kuduza rya bendera ry'igihugu mu muziki muri rusange muziki w'u Burundi rero nibaza ko turiko turagerageza harageze yaho dusohoka ya rero niho rero dusha dusanga turiko turakenera vya bindi byo kuvuga ati turakeneye amasoutien atandukanye
okay
ariko ayo masutiye sayo ku nguvu vraiment s'il vous plaît je vous signe ne soutiye ku nguvu ndakeneye yuko abantu bagenda kugufasha umuntu babona vyo kuri kabibere
bakoresheje umutima
ya bakoresheje umutima kandi zo kuguma turiko turafuka amatugira gute no twe turabarimvya fse valeur nta kintu nakime gifse nga kudufukamika hasi kugira gute baradukeneye natwe turabakeneye mugabo nibabona ko bikwiriye bazoza kuko natwe tushikana ibikogwa vyabo kure cyane kuruta
okay none gafabi muri no myaka 8 uriha uriha utusohora antwewe n'umuziki nica kimaze gukoresha amafaranga menshi
entre iyo muziki ne
na wewe
na jewe bon je sava ko ndabiharura neza ariko mugabo hamwe no genda kuraba neza usanga jewe ari je maze gutwara amafaranga menshi kubera ko jewe nkeneye amafaranga ya buri munsi ariko muziki ni mpaka je muri studio makanye na rutuntu nye dukenegwa mugabo
safi
ni ibintu no vuga yuko jewe ndatwara amafaranga menshi kuko haba mu buryo bwose aba kwambara kugira gute je suza gusanga amafaranga ni menshi jewe nkosoma kuruta umuziki ako kumbure ko ariko nibaza ko bigohe ko umuziki ushobora gusumba umuntu sinzi
ngo mba munca make umuziki uramaze kugaburira rimwe umuziki uramaze kugaburira cyane gusumba uko kugaburira byose muri experience ya zino wita
ahubwo genda amaze kwigaburira cyane gusumba uko umuziki ndawugaburira
mvuze ati bo twa haragara cyane ku muziki fate kurumva abantu ba uratsoye inoti iyo noti usohoye ifo yuko igaruka na ninyungu sivyo inoti ushoye mu muziki anti wewe inoti maze gushora mu muziki ni noti umuziki umaze kugarukanira wewe nyene ni ati byo bibiri ni amaze gukora amahera menshi ni umaze guhacana umuziki cyanke umuziki umaze kuguha cyane ya
je no vuga muziki uramaze kuma cyane icyo no cyemeza vraiment uramaze kuma cyane kuruta nanjye kuko ugiye kuraba nimbaru kwambara nimbaru ikintu cyose déplacement bikini biki uza gusanga ari wa muziki nyine ndero amafaranga amaze gushirayo ego arahari mugabo irevre na wewe uri kura dandaza muri boutique cyanke hehe urakenera inyungu rero ijya nyungu ngiye kuraba ushize ka amafaranga nkoresha gushira ko ni inyungu yo hejuru za gusanga jewe ari jewe ndiko ndagira ndiko ndaronka uburyo buruta nubwo shirayo berako nibaza hamwe no ronka bukeye kuruta ubwo shirayo muri cyo gendo andi mu ruhombo kandi nta ruhombo ndiko ndakorera muvema
okay ah none uri satisfait ubona uri satisfait nakungu ko ukora mu muziki cyanke uravuga uti jewe bivanya na Nivon Fise aho hip hop yanje urumva ndumwe ndi number 1 si bo soit bon di satisfait na mugabo cyanke vuga ati no si ndi bon ubuzima mfise ibyo mfise ntivyari bikwiriye kubera wowe ubona gute apa vi yawe n'impano yawe ni nguvu ukoresha mu muziki ubona bikwiranye exactly na kuburyo bana ko tugo twakora interview imbere harari nabana kuburyo uba basani muri vyirore bazavuga ati naye ndifuza kumera kujya ibintu bibe ubona gute realite y'umuziki n'ubuzima ubona ibintu byifashe gute
je cyo navuga misanzwe muri life tubayeho aha mu Burundi abaririmbyi benshi rero turabayeho mu buzima atacyo bubaye mugabo ntituri satisfait igituma tutari satisfait ni kubera ko jewe nka jewe Fabulous nka jewe vyukuri novuga neza na neza nk'ubuzima mbayeho abari ubuzima buba bubayeho bajya bamaze ba Rick Ross ba Lil Wayne ba Eminem cyangwa bande cyangwa ba main prompt so rero tuba dukeneye kubaho mu buzima bwiza buhuriranye na nivo zacu cyangwa tuba bivanye n'icyo umaze kubaka ariko tugiye kuraba mu Burundi haracyariho nyine urumva kitaragenda neza cyane mugakumbure ko bigenda pole pole niba aho twareje so turi no munsi so rero ntituri satisfait cyane kubera ko twebwe turugo turashaka yuko tubaho ubuzima buhuriranye n'ivyo turi n'ico turi
uravuze yuko ari ibintu bitagenda neza ushobora kubidoma ko urutoki ati ibintu biba bitagenda neza kugira tube satisfait nibi ama solution kugira bishobore kugenda neza ni washa gutanga umuti w'ibyo bitagenda neza ku buryo muba satisfait nyene
so jewe niyozayo ko ni mami ntakini dukeneye amahera akwiye so ni inzira zose zicyamwo kugira ngo badu supporting kuruta uko vyari biri akandi tugabanye n'izi izi usanga umuntu agiye muri show concert ugasanga yagiye muri concert y'ibihumbi amajana angahe cyangwa muri yo numwe ugasanga igihagararo ciwe vraiment naho bisabisane so tuze turi ya valeur je ndi mu baririmbyi vraiment bagerageza kwiha valeur jewe udasaka noti gakwiye sho yawe twofuma tuyiheba kuko jewe mbashaka yuko ngenda muri concert ifise ikinyungura urumva hanyuma rero akenshi rero hari ingora nikunze kuba nga mu Burundi ukumva ngo urumva ngo sho ngo dutojeje amafaranga ngo none wumva ngo tuzokurayo ngo natwe ngaya ango hanyuma turonke ko ninyungu urumva rero iyo niyo ngora nikunze kuba kubera ko uzosanga bamenyereye kugira za show za amafaranga make biragoye kuza kuronka amafaranga yo guhemba umuririmbyi ariko nimumenyereze abarundi kugira show zizimvye urumva kubera ko ushaka keza rakihebera ntako tuzokwama dukora za show za amafaranga make zigira gute so je nawo mpembe miliyoni 5 mugabo ukagira ukafisha show ya 2000 hajya si bintu bingyohera cyane gose ibintu bingyohera cyane gose foko ugira vale kuri afish muri rimvye nawo nyiruka ukamuha honneur so muri make je no vuga kari ivyo ariko nibaza polepole bizoza
okay none ga Fabulous kenshi turamaze bon kuna ma projet atandukanye ugasanga aba promoteur ba ma concert bon sinzi uko bara ma showbiz cyangwa iki twumva ati batanze ama miliyoni utakumuririmbye mugabo wagenda muri ya concert ugasanga abantu ntibayitabye ibyo nibyo biba mu bintu bituma naba ubonyere botanze no batubagirira confiance.
Bon, je n'ai pas vu ce vivant en plan. Akenshi ingorane bakunze kugira abantu ba planifier ama show usanga kenshi bashaka inyungu zinyaruka bashaka inyungu zimwe urumva bafata nyene ngaho nyene mu mwanya mutoyi. So je nashaka kuvuga ikintu kimwe concert iyuzi uko fise show no muririmbi kanaka fata uyi planifier neza uburyo bwose ugora abantu mu mitwe berekane yuko ikintu cyawe ari cyagaciro hanyuma no muririmbi wawe werekane ko ari uwagaciro kwa mutumiye uwagaciro kuko hari gusanga bajye abantu bakoresha ama show ashaka kwerekana yuko ari wa muntu akomeye kuruta n'umuririmbyi. Muri isho gihe biragoye yuko abafana bazoza kubona yuko umuririmbyi ari uw'agaciro ko umurihira amahera mu gihe ujya ategura ibiteramo uzosanga ari we ashaka guhabwa icubahiro kuruta n'umuririmbyi yatumiye. Rero nivyo mbashaka yuko umuntu atunganye igiteramo wese abategereza kuba yerekana yuko umuririmbyi yatumiye byo kuri ko yamutumiye bikwiriye kandi kari gihangange edaye kuko hari gusanga menga sinzi yabifashe ibisanzwe yashize kuri afishe oh ninaka ninaka bon gasanga umenga nta kumuvuga neza na kumwacha giyagarura ciwe ihari rero ne yibaza yuko show yi planifier neza nta kibuzo utunguka ya nta kibuzo utunguka ngaha na show z'ibihumbi birenga 10 cyangwa 20 barabazingira kandi abantu bakunzura mane niko yera ko babagoye abantu mu mitwe kandi bakaziplanisha neza hari aba ririmbya se niveau nziza nibaza ko abarundi barashoboye cyane kandi barashaka kubona abaririmbyi babo ariko ukuntu abatunganya ibiteramo balansa abo baririmbyi nibyo usanga rero bitameze neza bidaza kubapermeta kuronka ayo mafaranga nyina kwiye.
Okay hama media ubona kuri ari wewe ndibaza imyidogo yaraheze
imyidogo nari mfise kera sinari ndayifise ngo kubera ko ngo kuri jewe n'abandi ko mvugira n'abandi kuko birababaje iyo umuririmbyi ari karakora kandi ukumva ko yakoze neza ubwo ugasanga nta ibikorwa vyiwe ntibiko birajya ku ma media atandukanye so usanga bibabaje rero hagiye ndiko ndavuga jewe ingorane ndiko ndagira bandi ko ndavugira n'abandi kandi sinakunda no kubibagira ariko kandi ikindi kintu nacyo sinovuga ngo imyidogo ngo yohera neza hata muririmbyi n'umwe atagendana umuhari ngaha benshi barafise imihari ariko iyo mihari uragerageza kuvuga ati reka ndahigabanye ejo ahise hasumbwa n'uno munsi rero icambe na mbere je ubu ndafise radio nabaye muririmbyi w'umwaka kandi se abantu bagiye kunoma ngo he ubu muririmbyi w'umwaka wabonye ko abafana nibo bantoye kandi gwa rugamba rutoroshye na gatoyi kuko harimwo abaririmbyi wo muri Empire harimwo wo muri Bounce Boy harimwo benshi abaririmbyi batandukanye ariko barakoresheje inguvu ariko abafana barekana ati Fabelove arabikwiriye kuba umuririmbyi w'umwaka rero icyo ndagishima ndagishima cyane gose rero icambe na mbere novuga nuko abandi bufatira akarorero bagafasha bakavuga ati iyi radio ko yarinze ku umuririmbyi yarinze abo muririmbyi w'umwaka kuri no radio reka natwe dusutene kugira ngo uno mwaka uzurangire vyo kuri umuririmbyi twamushikanye no kwindi ntambwe ivuga ko iyo yararika.
Okay akungu kumaze wabonye mwo nkingo kuri ico nyene kuri muri ivyo bikorwa mwe n'ivyo nyene vyo kuri uwa muririmbyi w'umwaka nakunganya bake
ishambere ni visibility no vuga visibility cyane ku abantu kuguma bakumva irevre kare baranyumva mugabo urumva nko kuri rya radio afite ukuntu kira emission yose bategeza kunangoza kandi kira kusaha ndavuga isaha urumva muri sho gihe biratandukanye n'indi minsi bamvuga bikenewe rero ubikenerwa bidakenerwa ategezwa kurara baramvuga umunsi wose.
Okay
ya urumva ni kindi kintu ciyongereye hanyuma icya kabiri nacyo harabayeho novuga n'ibiteramo bitandukanye hariho n'ibindi tukiko turavugana n'abantu batandukanye bivanye nyene nuko kuno nabaye muri ivyo umwaka.
Okay. Hama Fabio. Nigeweziye shaho ko shaho pina tumajumu.
Mane yabuze mu cameraman wallahi.
Si so amesha. Imagine sa. Nega Fabio. Mu bintu. Mimi na myaka yo shuri kula pambana. Dengana na kibazo ama.
Kibazo.
Mimi na myaka yo shuri kula pambana. Ni cyaje kintu. Cyo bacara ku desevi.
Novuga cyagiye ku desevi ni novuga ni aba promoteur bamwe bamwe. Uvuga yuko ngerageza gukora kugira ngo muziki y'u Burundi tubandanye duteza imbere ibendera ry'u Burundi bishyike kuri ibikorwa hanyuma kandi ntibaduce intege mu basanga yafashe umwanya wo gufata microphone kuri radio ariko arakuvuga nabi ariko araguca intege ugasanga nyine ariko aragerageza kufinyora muri uwo muziki ndetse n'ibikorwa byawe ugasanga ntariko arabisupportinga rero muri cyo gihe ivyo nyene birandeseva kubera ko cha niyumvira ati est-ce que nimba vyukuri ukoze ibintu vy'ubuhinga niba gusupporting none bagasupportinga babandi usanga donc kubera bapoisha na kwirigara cyangwa kubera ko birigwana cha niyumvira est-ce que umuziki weje cyangwa ikazoza ku muziki w'u Burundi kari hehe kuko nabo bagerageje gusupportinga ngo kugira ngo baringe imbibe bagire gute badafise ubwo buhinga kubera cya kijama barabona resulti no musaho ziri barabona yuko nta kintu baradufasha rero hari akwiriye umuntu basohora afise ubuhinga cyangwa afise talent donc agasoga igihugu bavuga ati wow uwo mutipe ni wahe mutipe ni wahe urumva bakabazanya ukabagora mugabo ntidushaka babandi basohoka usanga vema vyukuri baza ariko akunda inyenere nico ndiko ndavuga.
Okay. Hama Fabio. Kuno munuturi muririmbyi uri mu raperi wa mbere. Sivyo?
Yeah.
Uri mu raperi wa mbere kandi haje uri umutwe n'ikintu yikomeye uri imbere n'ikintu yikomeye cyane gose.
Yeah.
Ni cyaje kintu. Ko twarigeze kumva muri kayise aha abantu bagenda baridogera barimbye bari hejuru sivyo ngo bararonsa amahigwe yo kumera uko nuko ati mugabo bati bari guhindura ibintu bimeze uko ubukuru muririmbye nimero 1 umuraperi wa mbere dufishe ni vya ibintu ubona byo ba by'amafuti maybe bamabidogera barimbye bari hejuru vuga uti ibi bintu jewe vraiment kuri no ntwaro yiwanje nkiri wa mbere muri hip hop cyibingiye kubihindura
ishyambe na mbere n'inzigo ishyambe na mbere ndanga inzigo kubera ko umuririmbyi iyo ukurasharikira uwundi urasanga urasanga nawe wenyine uri kuribuza amahoro njyewe nta muntu ndigera turirinda mvuga ngo ndiko ndamuha indirimbo bimwe bitango ni beef indirimbo namurimbe beef suko mba ndamwanga no bashaka kore tuje muri ntuze muri challenge wanashima je kenshi na mana wabwiye ati ushaka na ndirimbi vyagomba vyose kuri Fabio Love bashaka ati habi challenge mugaba benshi usanga haba inzigo iki ikeneye ikintu nacu nuko je ndashaka yuko mindura abaririmbye mu mutwe uri mu rapere vema wemere kuri mu rapere wumve vyukuri ko ikintu cha challenge ni ikintu gisanzwe kandi ikindi kintu nacyo utravaye indirimbo igituma nahitanze master nashatse yuko kwanza wumva yuko hari ibintu gutegezwa gukora urondere genda urondere vema utravaye bana kuguma witwa umu rapper gume witwa umuntu w'igihangange kubera ko abantu mwicarana sino ugena no muri aba petit bari ngaha abicaye ngaha urasanga abantu bapoesha ku marigara yabo basanga bimiwe ugasanga umu petit avuga ati ah wewe ni master urumva yeye mugabo turashaka ayo mazina yo ku marigara tuyahebe dushaka twitirirwa ico turi urumva rero ni nico ndiko ndashaka rero ijya ndimbo nayitanze kugira ngo umwe wese yumve ikibanza arimo avuga ati vyukuri birakwiye ko ngo umukunyene just batravaye turashaka hip hop iri travaye vraiment ico kintu nama nakigize n'abantu nigisha abapeti bose nigisha bo nabikubwira bo nashingira intare
okay.
Na murapera ashobora kuva mu hirangaje muri studio atagize travail
okay.
Just icyo kino rero nico rero ahanini je mbashaka kuhindura muziki muri rusangi muririmbye agende kuririmba ruko yarinze kuvyitegurira ariko yarinze gukora ikintu wita travail akuyumvise ko bikwiriye
okay.
Just
muririmbye wa gospel aririmba ari na Hazimana wamugayanije n'indaye
nashumvise nabi
wakivuze
navuze ati atwenga nk'indaye donc indaya
kukufata ego
murazizi
indaya zifatwa indaya zifatwa nk'abanyabyaha right
kubera ko umusinzi kubera ko iyo mvuga ati atwenga nk'abantu bagwana ntimwari
kugwana nta namwe kiri kuvuza indaya direct tugiye mu busambanye ubusambanye nabwo ni icyaha gihanwa haba n'amategeko y'igihugu n'imana sibyo uciye ufata umuntu aririmbira asanzwe aririmba ubutumwa bwiza ariko gospel kuki basi iyo konsi ugaca umugereranya n'indaya
biriza renda kubwira usanzwe abantu kandi urakoze kumbaza n'icyo kibazo kumbure ko n'abandi baragifitiye nuze baragifitiye n'amakinga turamaze kubona haba ma sinema atandukanye turamaze kubibona ndetse bamwe baramaze kubibona n'amaso mu yandi abantu b'indaya usanga guma twenga umwanya wose amasurire kugira ngo ahe akeye abantu urumva donc ahe akeye abantu so niwe usanga guma twenga umwanya wose aguma twenga rero nagerageje kurondera icyo kintu kiguma kigira ivyo bintu nagiye gusanga ari indaya
kuba prince mushindi
donc umwanya wose n'umuntu akunda kuguma twenga nje nanjye ibintu byo kuguma umuntu ari karatwenga kwe siguyanje rero afite ukuntu aba nimba uri umunyeshure urambara uniforme sawa nimba uri umujeshi urambara tashitashi rero ibintu byo kuguma umuntu ari karatwenga sindabikunda cyane mugabo mbabarire ni ntuzeyi wanje
ntubona yuko bizaba bituma challenge atayakira
ahubwo icyo nyine ni cyo gitumye challenge ayijyamo kugira ngo asigure nawe uko gutwenga kwiwe kumbure ko hari igihe je noba narihenze noba nagize novuga yuko noba nakivuze wewe mu nzira novuga yuko washobora gusigura rero wewe niwo mwanya wiwe nagisigure hanyuma abantu bavyumve niwo mwanya wo gushobora gusigura iyo nuze abicishije muri challenge yiwe
okay waronse harabamaze kwishura twarabonye mwe abanyabwoba
jewe icyo navuga
hari uwo nyine uwo twabonye mu makomantere ati mi simo tutigiye vraiment sorry Alvin Smith
naho yahindukiriye amarezo sosiyo muri no munota yabitomboreyemo so ariko nibyo nashaka jewe nashaka yuko aba rapper aba novuga abantu bipfuza gukora umudiho wa hip hop cyangwa bari bagerageje kubamwe nari nifuza ko dusubira mu nze muri circulation bose bagaruke bagaruka pana ko aguma ari Fabilove gusa no bagaruke nivyo vyivyo rero aba Alvin Smith ubona iba numwanya wose aguma posta mugana atanze challenge yo muri studio sinatanze challenge yo kuma TV online cyangwa Facebook cyangwa Instagram rero kuja kuvuga ngo urumva ndaba followers ingama views
okay
uragenda uri umuririmbyi ndiko nabwira wewe Alvin Smith uri umuririmbyi genda urabe amantuze ama channel y'amantuze y'ibikoko uze kuraba zifite ama views zifite aba followers zifite subscribers bangana gute kandi ari ibikoko man kandi ari ibintu berekana ibikoko kandi wewe tuvuge yuko usumbwa Valere n'ibikoko kugira aba followers benshi si ukuvuga kwemegwa cyane cyangwa kugira abantuze kuko ni ibintu bica mu nzira nyinshi
okay.
Rero nabagura ama views donc ivyo inzira z'abantu hazono kwinjiramo bwa kimwe cyocu kandi tworaba warabeshe urabesha ngo uransumvya ngo abantu ze ababone warabeshe kandi ikindi kintu nacyo nagira mvuge bamenye yuko jewe muragenda hajya abantu benshi muraza kubibona abantu bagerageje guhakinga ntuzezi wanje uza kubona wanditse Fabilove uza kubona nyinshi hariho nizo twahoramwe management twahoramwe byasavye uko do créer izindi shashe iyo Chanel yanje ni shashe nta numwe akiramara ni muri uko kwezi kwa kangare niho twai créer kugira ngo tutangure ubundi buzima bushashe tutari kumwe na management mubaza aho umuntu ariko ari babura ngira haci imyaka ngira hafi 6 wowe iyo noze yiwe yarai créer ugasanga ahubwo ndanamusumbya nababone ariko vraiment wewe umva ngaho ico bon kini nacho jewe mu isanzu rya aba Arvin bajya nabana batoyi cyane nibaza ko mubaravye antuka ni kubara inko kuguma turi ko turi igishombo kuko bajya nabana batoyi cyane gose si nibaza yuko twohava duhana ngo tuko turaharira kuko
gwaragashize mu ivese
ya naragashize mu kugira ngo nawe nyenda bateze imbere sinashize mu kugira ngo tuce guhari ache kugira gute nawe nyene nibakore bipime barye kuguma baje ku marezo sosio baje se natanze challenge yo kuma
byanse bazubigisha
bazenda bigisha kuko narakivuze n'umuntu yitwa Bface yarigeze kuza kunyegera ndamwigisha mugaba acatinya ndamubwiye ikintu je wa ma travail ama wenda iko mugari byo ntari bwamubwire kubira ko byasaba ko tujya siro terre urumva rero Achari tinyira n'ingira n'acho gituma havuye mugabo sino vema jumu ntumba nigishije ravuga murancho no kubibona murashobora kubibona ko umuntu yari gishije na Fabio usanga afite travail zidasa n'izindi akaro rero hari umuntu z'umupeti umupeti yigeze kuja hajya kuri noze kuri Mbonesha umupeti muto cyane Jewe kuba sinagiye guhigana abuza tereka ndungike aba petit frère bato none ubifese ni yarimo ntiyamutwara nyabad aba banoze benshi baba kingorongoro bose ntibarimwe bara aba petit batoyi nene gashya umva no kwirwandaza guhigana gute mugende ngitse umunyeshi akatwara award umva rero nico gituma ndabwira ati iyo baza kumbure ko hari ubundi bumenyi baba afise
okay so bafite mukurangiza hari abantu ya challenge maybe batayitahuye peut-être wewe urazi impamvu wa itanguje ya challenge sivyo warufise impamvu nyamukuru hari abantu bibaza ati sinzi baby shobora kuba ari byo ati maybe no kwishura Fabilove cyane wewe nka master nicaye kibazo exactement watanze kibazo nyabaki ku buryo mwigisha atanze kibazo mu matanga manota sinzi watanze dele ingana gute sinzi uzokosora ryari sinzi kibazo uzocanira ryari niwabura abantu namaze kubona abandi batanguye nabone gukora rya challenge mugabo batari tutabumvise mu wadi sinzi sinzi yuko challenge wayihaye bose wose ushobora kuyitora cyangwa ari challenge wahaye bajya nyine tumva muri gano zenya
navuga yuko ahanini bavuga ngo bon muri make je ona nashatse yuko hip hop y'u Burundi itera imbere rero n'abajyandi babikoze sibibi ariko ahanini nje nabanje kuri bajya navuze nibona shaka na hanyuma bishuye mu nyuma rero tubone kugira challenge n'abandi bavyinjire ariko ko abandi babonye vyabananiye bafise ubwoba batinye mugabo bakihe bakavuga ati no kama mbaya yewe mbaya iba na Fabilove turamishuye nibaza ko bo baragerageje kwerekana ubugabo malgré ivyo bagize byose nuko ndashaka indirimbo nziza meshe ndashaka indirimbo ziri ku rwego rwiza pana ko umuntu apfa kwishura pour kwishura gusa ngo ndishuye Fabilove no dava nivo y'indirimbo yawe urabe yuko iri kuri nuze kuri rya rujya rwego canke urashaka gutora ijya beat nyene ijya nyene ijya beat ya Gozira wiririmbire ko kujya nyene wanashima na flow ushaka ukopye mugatse kumviriza byo kuri kubishobora no nico dukeneye rero ahanini ijya challenge niya flow niya flow yo kujya beat
dele watanze dele ingana gute ya challenge
dele bizoherana na programme yanjye kuko je nandi afite programme asohora k'indirimbo iyo programme ikagira asohora indirimbo ivyo bizabiheze
none ega ifuko abantu bamenye ngo hari gihe usanga ucyisohoreje ugasanga tukeneye kumenya yene exactement ku buryo umuntu amenya ati
bon je nibaza yuko ndabarindiye 2 semaines nibaza ko nko muri uku kwa gatanu nkoma 5 cyangwa 10 bon reka dutange 10 ntacyo zuko gatanu ya 10 zuko gatanu nkabona ntacyo barakora aho vraiment urumva kandi benshi akuba ari itwaza ibintu ngurumva
turi muri quarantaine
abana nabo bavuga ngo ngurumva ngo challenge ngo ngifise ngo beat ngo beat ngo ya ngo ya copy ariko eske mesheza murazi gusoma aho basi umwe murazi gusoma cye mwese murabaye leta jana ngira mvuge kiro kimwe kuri ya link muraza kuyiraba ijya nyene yijya ndirimbo master muraza kubona ko yuko nanditse ko entre parenthèses nandika ko Gozira by M naracyanditse kicho kimwe sasa kuba nacyanditse ko nashase nyene ne vite ico kintu bavuga nyene ngo ni copy no nayizanye kugira
nyene
ndayizaye kugira nyene kugira ngo nabo bipime ko urumva nkuko abazungu babigira bakayirimba ko kugira nyene
okay
nashase kubizana mu Burundi nabo bipime ko ubwa bashaho bavuga ibintu vya makopi iski cyese niko ndabitahura ari mikini kintu nacyo ashaka kumva ngo urumva ngo edair kwanza ikiri ku mutima ntiyari beat yo hanze none ko bayiririmbiye ko hari mikini kintu nacyo hari uwo nabugije guhindura beat nimba vyo kuri Fabilo yaririmbiye mu makosa we nawe kuye kutokora beat wawe hanyuma nawe ugakora ivyo wawe twiyereke yuko we nawe ufite kunkusura sawa
okay
voilà
umva mu mucama ke ukeneye umuntu agukosora
cyengeneye umuntu ankusora tu
okay
wakoresha ijya beat wakoresha ibiki mugabo twumve yuko bisumba bi umva rero nagira mvuge yuko bagerageze uburyo bwose bareke kuguma bakwepa pepe ivyo bakwepa ngo urumva ngo Fabilo ngo urumva ngo yakoze ibi no nibavuga ikindi kintu Jeff yatunaniye nukuri ntavyo tuzishya kwa turumva yuko menga biraturengeye ngabo sino bareke kwitwaza ibindi marango ngo ni business ngo bagira ngo ntuzeza business kwashura ukavuga ati mbega nkakarorera ati namba ngo best rapper namba ngo namba ari in busoro ni Eske iyo challenge yabaza ni iki? Ushira izi zano zeza izi zindi zose bakora. Zabaza ni iki? Yo business bakora ni ya. Barike ko wabitwaza ikintu. Je ndashaka yuko dukora iyi rap ntanzigomesheza ntanzigo irimo. Muganda shaka ko mukora. Kandi je muntutse ukanyinjirira ukandegeza je sinzokuregeza. Ro ganisho nyene batinya. Kandi ndahere rero narabuze mu rapere numwe yoshaka kunyisha kuva kuza dogo zose be bitwaza ngo beat ngo nakoresha igindi beat be dogo ko nayiririmbye oh my god ko nayiririmbye ziya zari beat z'amakopi ko mutazishuye none so rero nibareke kwitwaza rero ivyo bitwaza mugabo kime coco njiwe ndashaka yuko hip hop yo mu Burundi ija muri circulation nkuko ndiko ndabikora je nyene niba twari nka batandatu munani 10 bangahe wallahi uyindi muziki bo baruzi yuko hip hop ngaba mu Burundi gamane kare mu dihute imbere cyane kuruta yindi ngira umurapere ngaha w'umunyamahanga avumye nga nawe umviriza bashatse kumviza hip hop umviriza abarundi sawa mugabo tugiye muri yindi midiho bivuga kiteye imbere bagiye kuraba Diamond baracyavumye ngaha abandi bose baracyavumye ngaha
baratwinjira
none ko iriki bafite izo ngo bavuga ngo barateye imbere ngo baravumye ngo bakomeye ngo niyo midite y'imbere ko iki badashobora kwirukana ba Diamond ushawi bazari cyo kibazo rero nico gitumane ndabwira ati nibareke guhungira hariya bazaba basanga nka wa muntu usanga yibwe n'abasuma babiri agacarondera kubafata bose no guma kuri umwe niwa mufata n'ujya wundi urashaka kuzomufata
okay umba dushamo mushyeta
yeah
bana Fabilov merci sana
yana thank you
so bakunda project ko mubibona utwaye kumwe ni Fabilov ari byinshi twayaze ko yavuze kuma ini covid bazimuze baba apa tunapasha kujikinga
no umuntu zeye ndashaka yuko injuro tuzoganira kubyerekeye ni tera nyuma y'umuziki wa Afrika ya ndashaka ko tuzokiganira kicho kintu kuko umuziki wa Afrika urateye imbere mugasuki kuraba warakorotse just icyo kintu
nje kintu reka ubu ikora turi muri challenge za Zino Boro ya master kandi urumva mugabo hari kindi kintu nta utishuye neza ariko abatora challenge batahure no kwishura Fabilov cyangwa no gukora gusa umuziki nyene bibi
wewe ubi uravyemerewe byose ushatsuranyishura ushatsuranyishura swat urakorera kuri ijya flow umfute uherekane yo kijya aha nini musanzwe challenge nayitanze ya flow gusa
urumva nanje naho turi ijya beat nkingira muri studio
udega bwo ubwo biraka ivyo ushaka
ivyo nshaka tu
ni flow gusa yaba ari byo gutukana sinaye kuyiha Prince Mushinde sinaye kuyiha Big Zo
bari kumwitinda kwa kanura nk'indaya
bo bijya se namwise nk'indaya nabuze intuye ngo yiwe ukuntu atwenga ni nka kujya uvuga abantu barimba indirimbo z'intuze zo z'inkundo cyo kuvanga nganga twenga ngo nk'igitondo kama ngo
nk'igitondo
rova rero ivyo urevyo kugereranya nivyo nagize rero naravye umuntu akunda kuguma yitwenga guza tuza gusanga ari bajya abantu b'indaya nibumve yuko je nabyise prince machine Kijya byose ava nico ngoma ndababwira ifo ko bazoza mwishure turabe koma umuntu ashobora kwita izina none bamaze kwita ngo rap yuda yuda twabatuza amateka yiwe yahemukiye Jesus sawa yarabuhemukiye kandi bica bihera yinize wenyene rova hamwe kose turaba amateka yujya kama ngo ni Goliath yakwiswe nakana gatwika kungere akara kuburofa rova nuko nyene mu nyuma kare gafise amavuta kasizwe ariko mbuga tugiye kuraba umuntu yagakubise sasa dushe tubati none yo
kurya nwa mu petu umwe 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 bahurira muri bonesha
yego je namuhaye umwana muto ivrema umwana muto
s'il
vous plaît umwana muto cyane ico gihe yiga 7e urumva aho waro ivyari bikuze
acara na Goliath
nuko bamaramarira nyene ahantu twatwe ico gihe nari nicaranye na balorilo naratwenze vrema kuko hari hari iwabo nyene mwijabe kuko ico gihe ndavyuka yuko baba ico gihe bifesi aba hajya muntu zemo munyakabiga sawa rero hajya mu jabe ni hafi bari bazanya abafana babo mugabo kuntu abafana babahindutse aka bati no uriya mupeti urumva donc ni ikintu rero bataba bakwiriye kuvuga ngo tuge edere uzurabe niba dutumiye uzobuga ati usabe emisiyo badutumiye nabo baraperu zora nibaza bacha basiba mana basiba
okay
amavyabaye rero icyo novuga yuko nuko batifitiye nuze
confidence
yeah
okay
ndashaka kubigira confiance bige barondere hanyuma rero babe gado nyina vuga ati bana turi gado uwo twohura wese nta kibazo jewe nta murapere ku isi noti nyave nta uhari twopambana nka tsindwa nabonye mugabo icyo no vuga cyo nta murapere mfite ubwoba ku isa waho
safi sana
ya kubera iki na nivyo narondeye
okay so bakunza project z na ma story menshi uri kumara kamera gado ni vyinshi wiri bamwita rap master rap master ndabakunda tu sino kwirirwa ndabisubiramo uko byinshi mwabyumvise ama mugice muvuze mako ari badukurikirana ku ma channel yacu ama de kandi muze mwibuka gushika ma comment mukadusaba n'umuririmbyi tubazanira kuko raza ari giye usanga tuguma tubagarukanira babaririmbyi nyene ugasanga mwe mufise inkuru mugandazi nk'uyu mwari mari mazigiye mu munsaba ama nabwo dukira kuri BTV right now mwari kumwe ni Simbizi bayende kamera ndi kumwe ni gare dakonda rivuga izina senda bakonda sana mwibuke kwa mamukaraba no kwirinda COVID